jewe ndi mu bantu ndwi bitoza ko umukuru w'igihugu sindabona numwe muri abo aryo gwara yundi canka mutuka yo duhuye abitoza abo witoza ku mwagwe CNDD-FDD muri Prona muri Frodebu witoza muri CNL witoza mu mwihura ry'imigambwe nama mbona twese dutwenga dusangira gute abantu bimuyinga bufatana mu mashati ba abashefu abata mashati bafatana gute umuntu yo kanga undi mu ivyo bivahe turagamba igihugu abantu bafatanye mu nda bakundana yiyumvira ibi agira umugambwe yambara umupira wundi yambara uyundi ariko muje ukibwacu umupira mukina umupira mubeho mu buzima bwa misi yose hamwe kuko tuvoma ku isoko rimwe twese dusangira bimwe niwinjira mu kazi ukitora nta muntu n'umwe wemerera kujya ku munsi w'amatora yambaye impuzu y'umugambwe murabizi kubera ko harya mu kazi ukitora nta mujya mugambwe n'umwe yinjirayo mu kazi ukitora hinjirayo umurundi gusa hinjirayo umurundi ushitse indani mu kazi ukitora niyo umenya ibyo utora kubera ko ku munsi w'amatora hahiganwa abarundi n'abarundikazi.